Josh, make that head sound, baby.
Ah.
Your love is patient.
Oh, yeah.
Jesus, you love
Cola.
Me too.
Urisakere nibwe kewa ogodo ya na-akpụ naanị ịgbatara ọsọ enyemaka mgbe owu ite dị ka omenaanị ụwa na-achịbụ m ọchị maka afịa mkpọsara ekwere azụ abide trek de com nketa ọmụwa bụ nwa ịkwọ n'azụ echeta m ọchị achịrị m den mgbe nri ụtụtụ bụ nsogbu enwere onye enyemaka jụọ ha sị gị na ị na-enye nsogbu sunday service nne m kwadochaa m ego onyinye adịrọ so fasting was a hobby maka ịma na nne a ga-eri adịrọ Bobby and Dick Orilanya, Google, Cheta, Moon, Quikwere. So I claimed all the promises, Bido Kowanishi, Kanwangwere. Matthew 7:7, son, ask you, shall receive. Osi mebe na wangwamo, your nega, your dad, since you believe. Now my life turned around, and don't push your rebubi. Showers of blessings, so to if you fail, one body. Mareke, no, your rebubi, Tito, Nini.